Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushyikirizwa na Emmanuel Niyongeko.
Musangwa amahoro n'ikaze nshuti namwe bakunzi ba radio RP ya mwahisemo isango jyana makuru twabateguriye kuri uno munsi wa mbere igenekerezo rya cenda myandagaro mwaka w'2021 na makuru ashimikiye kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Makuru ajanye n'agateka kazi na muntu turababwira ukuvuguruzanya kuri hagati ya musitanteri wa Kaminyarango intara ya Kayanza hamwe na parike iyo ntara intandaro yabyo ni mu ntango z'ano makuru. Banywanyi b'umugambwe Senere bo muri komine Kayokwe intara ya Mwaro bagiriza abajejwe intwaro kubagira ko iterabwoba kubera ko hari abo babatanga makuru ku maradiyo akorera hanze y'igihugu. Naye mu bijyanye n'igisata cy'amagara y'abantu turababwira ingene umugira wa COVID-19 ubandanye ubwirirana mu gihugu kubera ko abanduye ngo badaheza ngo bakurikiranwe neza. Ibyo biruko mu gihe abanyagihugu muri komine Kinyinya intara ya Ruyigi basaba ko botabara mwako karanda igihe cyose bituye ibitaro. Subira ndabahikaze mukanya idonido yano makuru. Ano makuru tuyahere mu bijyanye n'agateka kazi na muntu nanimejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru. Abanyagihugu bo muri komine Rango intara ya Kayanza bagiriza musitanteri wabo kuvuguruza ingingo zafashwe n'inzego z'ubutungane. Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere uwo mutegetsi yarenze ku ngingo ya parike asubiza mu gasho umunyagihugu yari yaraye irekuye. Inkuru tubaza Elvis niyo mwungere.
Kuri uyu w'Imana niho umunyagihugu nimbona inosaba tatira micombero yashika mu biwe muri site ya Gasenyi iri ku mutumba wa Nyabibuye arekuwe n'ubutungane bwo ku mugwa mukuru wa Kayanza. Kuri uyu wa mbere akaba yongeye gufatwa na musitanteri wa komine Rango bwiwe babaho ku bwa Deus atarinze kumumenyesha ikosa yakoze nk'uko umunyagihugu avyigana.
Ibabonye ko bamuzize iby'ubusamba baramurekura. Abanyagihugu bose ino amaraso yahagaze kubera batabona icyo bariko baramuzize.
Nimbona inosa aca atakoze mu kwerekana urupapuro rumurekura bibipfa gusa kuko aya makuru abandanya avyemeza vyaboneka ko uwo musitanteri hari ako yari amufitiye.
Abisizere kabisa nta n'umuntu n'umuntu umwe yari bwaje ku bikorwa. Ubwo urupapuro yarumuhaye ararufotora aranamureka hama haciye umwanya. Y'abantu bakokeje impaka baca bagenda bamujyanye. Daniel yamubwiye ngo ku ntwaro yiwe ngo ntibazokurikira bahuta.
Nimbona inosa yari yafungishijwe n'umupadiri azwi ku izina rya Manase. Ni mu gihe wewe n'abandi banyagihugu bariko biyamiriza inyigo y'umupadiri yo gucisha imiserege mu bitoki by'abo banyagihugu. Parike yaheruka kumurekura.
Elvis niyo mwungere urakeneye mu bijyanye n'agateka kazi na muntu nyene. Tuve mu ntara ya Kayanza tujye mu ntara ya Mwaro aho tubabwira abanywanyi b'umugambwe Senere bo muri komine Kayokwe bariko bagirwa ko iterabwoba n'abajejwe intwaro babagiriza ko hoba harimwo abatanga makuru ku maradiyo akorera hanze y'igihugu. Hamaze iminsi hakogwa isekeza ryo gusaka mu matelefone y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo barabe ko atabantu baba hanze y'igihugu bavugana. Abanywanyi ba Senere babiri bafashwe n'abakozi b'iperereza mu gatondo ko kuri uyu wa mbere imiryango yabo igasaba ko ababo borekugwa. N'inkuru tubaza Danny Claire iratwumva.
Haraheze igihe kitari gito abanywanyi b'umugambwe Senere bo muri komine Kayokwe y'intara ya Mwaro cyo kimwe n'abandi batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi batotezwa n'imbonerakure. Umwanya umwe zibagiza ko bakorana n'imigwi y'abagwanyi ahandi naho ko batanga amakuru ku maradiyo akorera hanze y'igihugu. Amakuru dukura ku mutumba Musama w'iyo komine ya Kayokwe amenyesha ko igihe cy'isaha 2 zo mu gatondo kuri uno wa mbere hafashwe umukuru wa Senel muri komine azwi ku izina rya Ndagijimana Lazare ari kumwe n'uwo bakorana ku ishure Ecoforuma Mpimba yitwa Manirakiza Mark. Baca bajya gufungirwa ahantu hatazwi nk'uko bishyikirizwa n'imiryango yabo. Mu gihe bombi uko ari babiri batwawe n'imodoka irimo abakozi b'iperereza, imiryango yabo ifite amakenga ko ababo bashobora kugirirwa nabi narijya bagira umwikeko. Iyo miryango isaba kubwirwa aho ababo bafungiwe kandi ko barekugwa atakirinze gusabwa kuko atacu bazira. abanya yugo muri komine Kayokwe bamenyesha ko haheze iminsi bategwa igitsure n'abajejwe intwaro ko uwuzofatwa ariko arumviriza amakuru atangwa n'ayo maradiyo akorera hanze y'igihugu azokwibonera ko uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Hatungimana Honore mustaneri wa komine Kayokwe kugira agira icyo ashikirije.
Dani Claire iratwumva mu gasho k'igipolisi kinyamira babi mu gisagara ca Ngozi havugwa umurengera w'abanyororo muri kino gihe abahapfungiwe barenga inshuro zitatu kubari bahagenewe kubera ubuzima bubi babayemo hari abanyororo batanguye kugwara ehe kenyo nzima aradushikana aho mu ntara ya Ngozi.
Ako gasho k'inyamira mabi kari mu gisagara ca Ngozi gasanzwe gapima metero 5 kuri 4 kacubakwa vyabitegekanijwe ko kazokwakira abantu batarenga 35 gushika mu gatondo ko kuri uwa mbere ako gasho karimo abanyororo barenga ijana. Muri ako gasho nyene asanzwe afungirwa abigeme n'abakenyezi hari hagendewe gufungirwa abantu 6 gusa ariko muri kino gihe harimo abarenga 20. Aya makuru nyene abandanya amenyesha ko uretse ko abo banyororo badafungura neza no kuryama n'ingorane kuko bisaba ko bicara nako. Muri kino gihe rero bamwe muri abo banyororo batanguye no kugwara indwara zo gucibwamwo biturutse ku isuku rike kandi na n'imiti bariko bararonswa. Mumenya ko abo banyororo harimo abamaze amezi agera kuri 3 bamwe muri bo kubera kutumvirizwa n'ubutungane hamwe n'ubuzima bubi barimwo baca bagerageza gutoroka gasho n'izi habagirizwa benshi n'ubusuma n'amatati yo mu miryango. Abahanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo mu ntara z'uburaruko basaba ko abo banyororo boburanishwa kandi agakurikizwa n'amategeko abagenga.
Urakoze na wewe Eric Niyonzima. Makuru ajanye n'umutekano intara zishika kuri zine zarabayemo ubwicanyi muri indwi twaraye dusozereye. Uruganda rwa radio RPA rwarashoboye kumenya abantu 5 bagandaguwe muri izo ntara uko ari 5 bapfuye mu buryo butandukanye. Aimable Nishimwe.
Izo ntara hibonekeje abantu bishwe mu ndwi iheze ni Bururi, Muyinga, Muramvya hamwe na Cibitoki. Mu ntara Cibitoki hari umunyagihugu yapfiriye mu gashoko mu iperereza k'iyo ntara. Amakuru ava mu Cibitoki avuga ko yari asinzikarijwe ubuzima n'abapolisi yagirizwa ko akorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho kuwa kane uheze. Uwo munyagihugu ntiyigeze amenyekana. Kuwa gatatu uheze uwitwa Habimana Emmanuel yari yishwe azibaguwe imbugita mu bunywero buri muri zone Shombo muri komine n'intara ya Muramvya. Icyo yahowe ntikigeze kimenyekana. Abantu 8 barafashwe kumvuza amatohoza. Kuri uwo munsi nyene mu ntara ya Muyinga umwigeme yitwa Claudine Iradukunda w'imyaka 20 yatowe ikiziga mu mwoga ndurumu uri mu kiyaga nta kiyange muri komine Giteranye. Ikiziga ciwe cyari kimaze kononekara. Uwo mwigeme akaba yari amaze iminsi 5 yarabuzwe irengero. Mu ntara ya Bururi abantu 2 aribo Regina Niyonkuru hamwe n'umwana wiwe Kesi Iteka barishwe batemagujwe imipanga ku mutumba Mugendo Ndengo muri komine Mugamba kuwa mbere. Icyo bahowe ntikigeze kimenyekana. Abantu 5 barafashwe n'igipolisi kumvuza amatohoza.
Tugukengurukire na wewe Aimable Nishimwe. Muri ko mukurikira amakuru ya radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mu kanya tuyabandaniriza mu gisata cy'amagara y'abantu.
RPA.
Ukudakurikirana bishemeye ababa bato bakaranda ka COVID-19 yoba ari imwe mu mvo nyamukuru ziriko zituma uwo mugira ugwirirana mu Burundi. Bamwe mu bakora mu gisata kijejwe kurwanya ku karanda bamenyesha ko benshi mu batogwa uwo mugira barungikwa mu mihani wabo kugwarirayo ariko ntibubahirize ibyo basabwa. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nabwo ntibuheza ngo burabe ko abo bagwayi bakora ibyo baba basabwe kugira ntibakwiragize uwo mugira hose. Idonido na Marie Ange ira
kuva muri ntwarane uno mwaka ikigo cyo ku hotel Source du Nil cyakiringenzi ikiringo baba bariko barasuzumwa ko atamugera wa corona banduye cyugawe abato uwo mugera batarembye barungikwa kuguma mu mihani wabo. Amasoko yacu mu bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu amenyesha ko muri kino gihe atamugwayi wa COVID-19 agwariye muhira akurikiranwa kugira barabuko amagara yiwe yifashe canke ko yoba yubahiriza amabwiriza gwa iyo kuguma ukwa wenyene kugira ntiyanduza abandi.
Ye abagwayi ningende gukurikiranwa abara bo muri service technique sino kuba bose rije ma confinement abera mu mihana y'abantu nta sindi kuvuga umugwayi aradakifinisha umuteye covid wa muhimiki bakamubwira ngo azaza arafina imisa ni kuvuga ati mbere hashaka ajya hashaka.
Bamwe mu bagize umugwi w'igihugu jejwe gupima ibijanye n'umugera wa COVID-19 bamenyesha ko kubona uwo mugera uriko urarandagata ku murindi munini byoba biva kuri uko kudakurikirana abawutowe. Abo basanzwe bapima umugera wa COVID-19 mu gihugu banamenyesha kandi ko kubera kubura uburyo bwo kubabeshaho hari n'ibitaro bihitamwo kurungika abagwaye ko karanda kugwarira mu mihana yabo. Irandagata ry'umugera wa COVID-19 ryatanguye kwibonekeza ku murindi uteye ubwoba muri Mukakaro uyu mwaka, aho uburere bw'ubuvuzi nka Kirundo, Kiremba mu ntara ya Ngozi bwatangura gutogwamwo ibitsigiri bitari bwigere biboneka mu Burundi by'abagwaye COVID-19. Kuri ivyo RPA twarondeye Gervais Ndirakobuca arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ivya COVID-19 mu Burundi, co kimwe na muganga Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu, nta numwe twashoboye kuronka.
Marie Ange irakoze. Tukiri ngaho nyene kubijanye n'ikiza c'umugera corona, abituri ibitaro vyo muri komine Kinyinya mu ntara ya Ruyigi basaba ko ibipimo vya COVID-19 vyoba mu vya mbere bikoregwa abagwayi baja kuhivuriza. Ni mu gihe bimaze kuboneka ko mu bagwayi baba bamaze iminsi mu bitaro harabahavuye batoguwe mugera bamaze gusinzikara, muri bo hari nabo wahitanye. Iyi nkuru nayo twayiteguriwe na Francine Mahoro.
Mu kiringo kitarenze indwi imwe gusa kuri ivyo bitaro vy'Ikinyinya hamaze gutogwa abagwayi ba COVID-19 bagera kuri 15, batatu muri bo baramaze kwitaba Imana. Amakuru dukura mu akorera mu gisata c'amagara y'abantu aho mu ntara ya Ruyigi asigura ko izo mpfu zaturutse ahanini ko babanje kuvugwa izindi ndwara baja gupima uwo mugera bamaze gusinzikara. Mu gihe abatogwa uwo mugera baba bamaze iminsi bagwariye mu bandi, abahivuriza batinya ko uwo mugera ushobora kurandagata byoroshye narijya hapimwa uwo biketse gusa ko yoba yaranduye ico kiza. Abanyagihugu bo muri komine Kinyinya basaba bashimitse abarongoye ivyo bitaro vya Kinyinya, abajejwe amagara y'abantu hamwe n'abajejwe intwaro muri iyo ntara ya Ruyigi kwiga ingene abantu bose bitura ibitaro bopimwa umugera wa COVID-19 bataraja kugwarira hamwe n'abandi kugira ntibanduze abandi bagwayi.
Francine Mahoro urakoze. Akarere ka Afrika y'Ubuseruko gakwiye kurondera ibikenewe byose kugira ngo incancu za COVID-19 zitangure kuhakoregwa. Ivyo ni byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango kuri uyu wa gatanu, Emile Nibasumba.
Ugukorera incancho z'ukwikingira COVID-19 mu karere birakenewe, niko umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yavuze mu nama yatunganijwe n'uwo muryango ku bakoresha bo ku rwego rwo hejuru i Nairobi ku munsi wa gatanu. Ku bwa Peter Matuki, harakenewe imigambi rusangi kugira ngo akarere gahangane nako karanda ka coronavirus. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ngo wishinze guha ikibanza kinini abagwizatunga bigenga hamwe n'ibihugu bafitaniye imigenderanire kugira ngo izo ncancu zikoregwe mu karere. Ku bwa Peter Matuki, umuryango wa Afrika y'Ubuseruko wategerezwa gutera incancu abanyagihugu bawo bamwe batwara imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa mu karere bagashirwa mu mugwi w'abacandagwa imbere y'abandi. Umunyamabanga mukuru wa karere ka Afrika y'Ubuseruko akaba yamenyesheje kandi ko kuva mu kwezi kw'indwi uwo muryango ufadikanije n'igisata kijejwe abikorera utwabo uri kurashiraho urwego rw'akarere rwo kugwaniriza hamwe akaranda ka COVID-19.
RPA.
Abana bo mu barabara babandanije kugwirirana mu Burundi nyuma y'imyaka 4 hashizweho umugambi wo gutorera umuti icyo kibazo. Ibibazo by'ubutunzi n'imibano bibandanya byibonekeza mu gihugu hamwe n'ikiza cha COVID-19 byo babiri mu byatumye uwo mugambi usendwa. Inkuru ya Eroge Divin Remesh.
Ibitigiri by'abana bo mu barabara bibandanya byiyongera naho abakingira agateka k'abana batandukanye bari bagerageje gutorera umuti icyo kibazo. Mu mwaka wa 2017 harashinzwe umugambi w'ufasha gutorera umuti icyo kibazo. Hari nyuma yaho bigaragariye ko bene abo bana babandanije baba benshi kubera injyane zaduse mu 2015. Nkuko uwo mugambi wabisigura, byari bitekanijwe ko icyo gikorwa kizosubiza mu miryango abana bo mu barabara bagera ku 2000 bari basanzwe baba cyane cyane mu ntara za Bujumbura, Meri, Ngozi, Kayanza na Rumonge. Izo ntara kabarizo ibitegerengereranyo byavuga ko zifise 70% by'abana bo mu ibarabara. Mu kwezi kwandamukiza 2018 abaharanira agateka kazi na muntu bafadikanije n'inzego za leta na cyane cyane igipolisi baragerageje gushyira mu ngiro uwo mugambi. Ubushyikiranganje bwo gufashanya bumenyesha ko gushika mu 2020 abana bo mu ibarabara bagera ku 300,000 bari bamaze gusubizwa mu miryango. Uwo mugambi w'amafaranga yababa $500,000 y'amarundi wategerezwa gutuma hafatwa ingingo zo gukura abo bana mu ibarabara, kubatungira mu bigo bashyikiramo byifata kibanza, hamwe no gutuma abana bavukana bashyirwa mu muryango umwe. Uwo mugambi ariko ukaba utari wategekanyije uko abo bana bashobora gusubizwa mu mashure, mu kibano, ndetse no kubafasha kwiyungunganya mu buryo bw'amikoro mu gihe iyo ntambwe ariyo yategerezwa gukurikira. Narijya ivyegeranyo bitanga n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje gukingira abana ku isi UNICEF byerekana ko ibifungurwa vya nkenerwa bibandanya biduga mu Burundi. Ku bw'iryo shyirahamwe, ivyo bituma imiryango myinshi idashobora kugaburira nk'uko bikwiye abana, bamwe muri bo akaba aribo baheza bakajya mu mabarabara. Ikigega cy'ICEF nacyo cyerekana ko ubutunzi bw'u Burundi butera busubira inyuma nk'ibirenge. Muri uyu mwaka wa 2021 ubutunzi bw'u Burundi ngo buzosubira inyuma gushyika ku rugero rw'indwi n'ibice 200% na cyane cyane biturutse ku kiza cya corona. Ishyirahamwe UNICEF rigasigura ko ibyo bituma leta ibandanya ishyira utwigoro mu gukemura ibindi bibazo. Ikigaragara rero ni uko uwo mugambi wo gukura abana mu ibarabara utashyize ku ntumbero wari wihaye kuva mu mwaka wa 2017. Abana babandanya basubira mu mabarabara ku bwinshi mu bisagara bitandukanye by'igihugu.
Arakoze na Eroge Divin Remesh. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba RPA, amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa mbere kinekereza rya 9 mwandagara umwaka 2021 ni hano duciye tuyasozerera. Mwebwe mwese mwari kumwe natwe mwakenuye, ngashimira kandi uruganda rw'abamenyesha makuru rwa yatororokanije, ntibagiye kandi gushimira abatumye amajwi ashobora kubashikira. Amagara ninge ko nariko ndayabashikiriza, ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza aho hose muherereye.